tuguma dukora tukayikora numwete tukagira ubugwaneza ndetse n'imbabazi
igihe Yesu azaza azisange twiteguye
Tunganya imitima yacu
imirimo dukora tukayikora n'umwete tukagira ubugwaneza ndetse n'imbabazi igihe Yesu azaza azisange twiteguye none data
namukore namukore
imirimo myiza
namukore namukore
sahemba
namukore
Fica salama,
pole, pole.